Kua rua wiki rātou e noho rāhui whakamoho ao ana, engari kua puta anō te kapa mamaku ki te whai ao ki te ao mārama i nei. I pōhiri tia rātou e o rātou hoa, e o rātou whānau, o tira e te maria. Ki roto o tautahi i kō tata ake nei. Hei whakanui i tā rātou whai me tara koura, anera ara paira tāwhai.
Rere ana a kare a roto i te hokinga mai ki te kāinga.
E ringi mai ngā rauimata e mai tawawā.
Kua rua marama e nei wāhine e ngaro ana i o rātou whānau, hoa anō hoki.
He tino ua ua. Nā te mea, koinei tō mātou kāinga, koinei tā mātou whānau. He ua ua ki te kiti a rātou mai tēnei wāia pūkoro, engari. Ki te hoki mai, ki te kiti a rātou, ki te awhi a rātou kato. Tino, ki pai te aroha.
Engari i whaihua i te rironga i te mētara kaura ki ngā taumā hekeheke o te ao.
We really enjoyed it and that was our main thing, is to go away, do our family, our country proud, but make sure we were happy along the whole journey, and I think we really were.
Koinei etahi o ngā kura o Tauranga Moana kua kotahi mai.
I hara mai nā tamariki, kia kite ai rātou, he ao anō a te ao tākoro.
Me te kura o mua o Stacey Flula. Ārā te kura o Tāne Atua.
I feel happy, proud of her. Wish I can be like her one day.
Me tana hapori o rua toki.
Just so overwhelming. All the emotions are running right through me at the moment, so I'm real speechless. Just really, really proud and happy to have her home.
Oh, honestly, I just wanted to cry. Just real proud and happy of where I've come from and to know that I've inspired some of these kids at the back of me.
Kuira hoki te whāinga nui he whakaawe i te rangatahi Māori.
Kia whai tā rātou wawata, tā rātou moimoia, ki te piki ngā teitei nui rau atu, kia lere ai ki tā wahi, ki te tū hei tauira mō tā rātou whānau iwi hapū rānei.
Hei te ahiahi o te rāpare ka kotahi te kaparaupango takiwhitu me te kapatakiwhitu ōpango ki te papatākaro o Blake ki maunga nui, te mihi ki te hapori whānui. Rāpare tāwhai, te karere.